Aha turi ni mu kigo cya leta cy'igihugu tucita mu kinofunofu ngo ni centre avicole mu Kirundi n'ahantu tugwiriza inkoko tukaziha abene gihugu na cyane cyane abo mu makoperative ushaka korora inkoko ibintu nyamukuru utegereza kwitwararika hariho inyubako inyubako rero utegereza kuyubaka ku buryo umuyaga utaba mwinshi ku buryo imvura iguye amazi adatemba kugira yinjire mu iyo nyubako y'inkoko kubera inkoko ntizibonana n'ahantu hakanye kigira kabiri nuko utegerezwa kuraba yuko ibyo zigaburira bimeze neza ikindi uragerageza kwitwararika amagara yazo kuko nazo ziragwa inkoko rero barazikingira hari incanco ikindi ni ukuzirinda urwamo mwabonye hajya mwaciye ko hariho ahantu twagenda turahonyora kugira ngo twidezinfekte ni ukuvuga turwanye imicafu yo biri mu birenge ivyo rero iyo umujene canke umworozi wese agomba korora inkoko avyubahirije araheza akunguka inkoko ziwe zigakura zifise amagara meza icyo ntokwibagira nuko inkoko baziha amazi meza turakunda kubacira umugani uti amazi utanwa ntiyaha inkoko kuko uzahaye amazi mabi keshi harandurukamwo ibintu by'indwara
ahanye turi muri mu nzu yagenewe kororeramo inkoko inzu yagenewe kororeramo inkoko rero hariho ibintu isabwa kugira ngo ubuzima bw'inkoko bube bumeze neza ica mbere naho yubatse no kuvuga urashobora guhitamwo ahantu ushobora kubaka sahari hose ubwirizwa kubaka ica mbere no kubaka mu kibanza kiba gitekanye ikibanza kitabamwo urwamo ikibanza kitari hafi y'ibarabara cyane rwose hama ikindi nacyo ukaraba ikibanza inkoko nyene kuko ibiko ibitungwa byose iyo byaje biva mu ishyamba no kuraba ko icyo kibanza kiba kiri ahantu umuntu inkoko yo nyene iri ihari yisanga nkuko yo biri muri hajya ahantu yajituruka icyo nokwita mu gifaransa miliyonatirere ica mbere nuko inkoko idakunda umuyaga mwinshi no kuvuga ujya muyaga uhuhuta cyane ivyo rero tubirabira nko ngaha ku mpome kubera izi mpome nizo ziza gukingira cyane cyane umuyaga inkoko iyo tuvuze umuyaga nujya muyaga uza ukagurura na moya yayo muri icyo gihe rero inkoko murazi ko ari ngufi ya cyane rwose ni uguheza ugaca wubaka impome ushobora gukoresha amabati ushobora gukoresha amatafari nk'uku kw'iyi nzu imeze hanyuma mugabo ntugire harehare cyane rwose ku buryo inkoko ihagaze wa muyaga ugiye guhuhuta uyicako hejuru nk'uko muje kubibona twari duhejeje kubereka ukungene bashobora kubaka n'ibigize inzu byose ukungene umuntu ashobora n'ibikoresho ashobora gukoresha reka ubu naho turabe ukungene twobereka ukungene inkoko nazo zigaburirwa umunsi wa mbere umuswi ubonetse icya mbere umuntu acyakora ni igihe ni nka kurya aba umuntu iyo agomba kubyara yitegurira umwana hari ahantu uca utegura aho hantu utegura rero mu gifaransa bahita pusiniyeri n'akazu gakwije ibisabwa n'amategeko haba mu bushuhe haba mu byo kurya ku buryo agasu kazohamara ukwezi kwa mbere imbere y'uko tujye tukarekurira muri ya nzu bita igituru niko babyita umunuze izoheze kicimaramwo ubuzima bwayo bwose iyo nzu rero imeze gute imbere ni ukuvuga yuko ntubure ubuswi ushirayo bwinshi bwegeranye cyo ni ukuyita inforce densite kurusha iyo zikuze hariho aborora inkoko zizotanga inyama hakaba n'abandi borora inkoko z'amagi ubwirizwa gutegura ku buryo ubuswi ku munsi wa mbere buzoba 50 ku metero kwadrato aho hantu rero ubwiza gushuhashusha ku buryo ku munsi wa mbere ubushuhe buhakwa kungana na bwa bundi aho kari gasanzwe kari
mu mubi ya nyina cyangwa muri ya mashini ahanini kenshi ukunda gusanga ari ama degre 37.
Rero ku munsi wa mbere rero ukiva mu mashini icya mbere ubanza gukora ni ukuvuga yuko ubwirizwa gusanga kubanza gutegura aho uza gushikira ntuhategura bumaze gushika ahubwo uhategura imbere butarashika ni ukuvuga yuko n'imiburi iburi ubu bushuhe buza kuba buhari haza kuba hashushe nk'iminota 30 imbere y'uko ubusubira uza gushika hanyuma ikigira kabiri uza gushyiramo n'amazi ibyo kurya ntubura bishyiramo ni ukuvuga ibyo kurya uza kubishyiramo bumaze amasaha n'imiburi iburi ane uri kubura ngo amazi icyo ukora uzana ibyo kurya ibyo kurya ntubishyira muri mfiya ziriramo ubishyira hasi kugira ngo niho usanga bigorohera kuza gufungura ikica kiba kugira ngo urabe yuko ubuswi bugize ubuswi bufise ubushuhe bukwiye ni gutya murabona igihe tuhashika iriya nkono niyo yari kuraka yonyine urabona niyo bwari bwarundanye bwose usanze ubuswi bw'iwawe burundanye ku ahari ubushuhe ni ukuvuga yuko hahantu hawe wateguye ubushuhe bari bukeye kuvuga ntibuba bufise ubushuhe bukwiye hama usanze naho ubuswi nk'ahanye hari ubushuhe bwahahunze buri hariya hirya no hino ni ukuvuga ko ubushuhe buba burenze mo kimwe ugabanya bwa bukono bushusha hanyuma kimwe ukagabanya amakara arimo hanyuma iyo ubushuhe bukwiye neza ni ukuvuga yuko ubu buswi usanga kamwe kose bwasanzaye murabona nko ngahanye ubushuhe buratangiye kugenda neza urabona ko kamwe kari kunywa amazi akandi ko gatora ngaha kandi byumvikana yuko icimbeho ntikigira ikibazo
inkoko z'iwacu n'iz'inyama uko bigenda kuva izikiri buswi iz'inyama zikeneye ko zironka indya ziratandukanye koze na n'izitamagi uko iz'inyama umuntu abakeneye uko ziduga n'ingoga zigashobora kuronka umuntu akashobora kuronka inyama kandi mu kiringo gitoye bivanye rero n'igihe ziba ziriko ibyo zifungura biratandukanye kuko kuva ukundwi kundwi ya mbere kugenda ku ya kabiri aho se umuntu agenda arongera ko gushika kundwi ya gatandatu no kurenga nk'ubu nka twebwe iyi cooperative yacu ku nkoko dufise twararengeje kundwi ya gatandatu bivuga yuko inkoko imwe ubugeze ku magarama 186 ku munsi ayo magarama 186 tuca tuyagabura mu mice ibiri ubu mu gitondo tuziha 70% z'ayo magarama ku mugoroba mu masaha 9 tugasha tuziha 30% y'ayo magarama asigaye nk'ubu twe dufise inkoko 300 kw'ayo magarama 186 ku munsi zose hamwe turabona ko zishobora kurya ibiro 55 ku munsi ivyo rero 55 cadufata 70% acaba ibiro 38 38 n'igice tukazibiha saa mbiri ama ibindi navyo bisigaye 16 n'igice tugasha tuzibiha ku saa 9
nk'izi ngaburo zacu nk'uko abahinga bagerageje kubidusigurira babiduteguriye harimo nk'ibiboneka amaso mu yandi nk'indagara ziraboneka ibigori navyo nyene biraboneka yuko biri byo hakabamo ni soja hama mu bindi birimo harimo ama vitamine atandukanye n'amantu zenyamo hamwe n'amaraso amaraso y'ibitungo hamwe n'ibindi n'amagufa bigiye bitandukanye
mu gitondo twe turazinduka tukoza ivyo zinuramo amazi mu gifaransa bita ama bevoir nico kintu ca mbere duherako turavyoza neza n'isabuni n'amazi meza hama tumaze guheza kuvyoza tuca tura abantu tubishyira kanza bikumuka nandi ngahandi muri kino kibanza twateguye tuca dushyiramo tuca tubanza kuzishyiramo kanza zikumuka hama zimaze kumuka tuca dushyiramo amazi meza hama tugaca duzihereza amazi inkoko zikasha ziza ziramo tuca twinjira indani mu ntuzenya muri purayi mu nzu yitwororeramo inkoko tumaze gushika imbere tuca dufata zijya zifunguriramo kubera haba hari ibisigarira ziba zasigaje zari zirarya zandi twazi kuva saa 9 tusha dufata tukabihanagura neza
tukabikura yo bya bisigarira kugira ngo ntagire bishasha twongeramo kandi hari imivyo zaraye zironona mu ijoro canke zakuyemo ivyo zozo zikeneye hasigaye imicavu.
Ubwa mbere duhejeje twaheje kubaka twagira ibishoboka ibyankenerwa byose tutegerezwa kuhapompa dukoresheje imiti yicimigera ishoboka ama antivirale cyangwa antibakteriye cyangwa antiparazite ashoboka kugira twice iyo migera yose ishoboka. Kigira kabiri mu bworozi bw'inkoko dutegerezwa kuhasama kuhasasa ibyo twasasa turagerageza kubishyiramo imiti yica iyo migera kandi kirigira gatatu twamaze kwategura turategekanya uruzitiro ruzibira imigera cyane bashaka kwinjira bose bazanye imigera muri pulaye yacu. Ikindi tugategekanya portail cyangwa umuryango uzibira abantu bose bashaka kuza kwinjira muri pulaye yacu. Ibyo byose byamaze kubaho imbere yo kwinjira muri pulaye turategekanya akantu mu Gifaransa twita pedirive umuntu wahonyuramo imbere yuko yinjirayo kugira ashobore kwica imigera yose iyo yapfanye hanze. Hanyuma yategekanya gukaraba mu ntoki imbere yo kuja gukora nimba ari ku nkoko cyangwa ku bindi bikoresho byose byo mu iyororero cyangwa muri pulaye. Hanyuma byose byamaze kuba ibyo umuntu yamaze kubitegekanya turabizi yuko naho twobigira byose tukabigira neza ari imigera usanga yashoboye kurengana naho nico gituma ku nkoko tekanye ivyo bita incancho bategekanya kukiranga minsi bivanye n'intumbero y'umworozi cha bivanye nubwo ko by'inkoko yorora canke bikavana na reje abarimwe canke umugabane wisa abarimwe bikavana n'imigera ikunda kubibonekeza muri ico kibanza kanaka nk'akaro rero ngaha ayi iBurundi wacu mu bworozi bw'inkoko z'inyama hariho amavaxe canke incancho zama zikunzwe gukoreshwa bivanye n'imigere ikunze kwibonekeza. Ubwa mbere ku munsi wa mbere inkoko ukiri umuzwe w'umunsi umwe turawucanca tukingira indwara ya mareke vaccine contre la maladie du mareke mu Gifaransa. Hanyuma mu ndwi ya mbere gushika ko imbere y'umunsi ugira ndwi turayicanca tuyikingira indwara y'agahweka niyo guhirira bita ariyo bi agahweka bita maladie Newcastle guhirira nayo bita bronchite infection. Kuva ku munsi ugira imbere y'umunsi ugira ndetse ku vaccine contre la maladie Newcastle e bronchite infection ayo bita agahweka hamwe no guhirira.
Ubworozi bw'inkoko burunguka cyane ni mu gihe wabikoze neza kumwe nabivuga. Ubworozi bw'inkoko inkoko z'inyama keshi wabikoze neza iragira ibiro bibiri n'inusu gushika ku biro bitatu aho uba wayigaburiye ibiro nka bine gusa ukaba wayivujije n'incancu zitazimbye. Murumva yuko ikiro cy'ibiryo ntabwo kizimbye iyo babicanze neza agurishije ya nkoko yiwe arashaka kuronka ibihumbi nka 25 kandi iyo nkoko nyene mu mahera aba yayiguze n'ibyo imaze gufungura keshi usanga iri mu 15-16. Ati byunguka ryari agitangura ubwa mbere kubera keshi biragora hari igihe adatera abona inyungu kubera aba yakoreshejemo umutahe wo kubaka inyubako. Mugabo inkoko z'inyama mu mwaka ushobora kuzorora inshuro 5 rero bisigura yuko mu mwaka arashobora kunguka. Akarorero yoroye inkoko 20 biharo tumaze gukora usanga ku mwaka azodandaza inshuro 5 mu kuvuga inkoko 100 ku mwaka.